Lo vuga.
Oh. Good morning.
So good.
Oh.
Wait. Did.
Oh.
Did we?
Oh. How is this? Well, booze and pali we pass. Hayi mina yonzima sizwami ngiyakuvuma hayi yabona into embe yenzeka izolo la magic umhlola
we use a condom
ah mangikhumbula kahle uthe wena uyifuna ngazi yakulimaza makunjani hayi savele sayeka ke nathi yabona hayi kodwa khona hayi I wish to learn.
Hayi nihlaza mani. Hawu. Ukusiza ngani?
Ngizocela amaphilisi ephepha.
Uzocela amaphilisi ephepha kusekuse phepha lana, kuse clinic.
Amaphilisi ephepha.
Wo, usha ama PEP.
Yeah,
post exposure prophylaxis.
Yeah.
All right, lawo maphilisi lawo ke mntanami anikezwe umuntu odlwenguliwe, orechiwe. Did they rape you? Uzofuna lawo maphilisi la.
Abangiripanga ma kuthi ngifuna ukwaphuza ukuthi ngizozivikela nami.
Hey wena, wazongidlala umqondo uyangizwa ukuthi ngithini? Yeah, ni preventa la clinic, anifuna ukuya ku family planning. Ningenza lo dot wena meluze la uzothola amaphilisi okuflasha wonke lo dot bo wenza.
Ma kodwa ilungelo lami ukuthola la maphilisi ukuthi ngiwaphuze nje.
Utshela ukuthi unelungelo lokuthola amaphilisi okuflasha. Ma bu preventa, wambe wenza u dot wakho lo wenzayo. Nihlupha kabi nini? Benihamba ye police station yenza i statement. Yes. Angithi ureshi ukhohlisa mina. Hamba vula i-case. Futhi ngifuna ukutshela umama akho ngiyamazi lo. Wena wena esimabhonqo bhonqo. Ngihamba nomama akho i-society wena.
Choma sami, usuhlaleleni. Nami choma ngisamela amaphilisi asiphrep. Angeke akusize lo mama, yambona ukubangela nomsindo.
Ufuna ukumtshela ukuthi bo la i-clinic uzofuna amaphilisi. Next time you lie, no money for to those allows of Funaba police. I man scatter in Avantuan.
Hi, car. Was a Kurumaga be bolognese? Begu yin jugutas lambalazing and alinjel. Begu yin. Yin akola bantana labasabesa buguza la ima clinic. Uba bone behambe beaglama clinic lawana emka goda no bungos. Basaba yona lentole. Begu yin jugut, or at least they can be the little nigger Kurumiga lina, sing a moose or tin. Umchamba the lantuan.
Yabona labones. Oh, doti, do, doti, do. Kalukrevet. Maso to the moon. Uzalanga. Uesh, in a near ham. Machina lived to engine. Kim Shooter. Getting his department, or what? We are tosh. Avihos, Avihos.
Bentua, you good him over Nakman, just ever kitchen missing madly. Aksasugi lankies when you have Abasawans of sevens more tanned. Balandeli Malinjeka. Buga manjingan. Isi pumile a ham being a tola musi zelzelila. Yona yona le on the righty Mabe advertiser labati, but call Nusizola mahal. What a band must have a zabos of Nusizola mahal about toll, but fever toll and a lendel. Hey, Stuka.
I. Kingal.
If you have been denied access to healthcare services or face stigma and discrimination, simply contact the Department of Health on 012 395 8000 or contact the South African Police Services on 10111 or contact Shomuya number on 087 222 8471.